Nuko reka ntangure ndamutsa abarundi n'abarundi kazi na cyane cyane urwaruka hamwe n'abakuze mukunda kudukurikira haba ku nsamirizi ndetse no ku ma platform atandukanye cyangwa ku ma social media dusanzwe dukorera ko muri rusange just kugaragaza umunezero numva mfise kubafita cyane kuba kumwe namwe kuko tubaranye igihe kirekire turiko turakorana mu buryo bw'ama social media mu buryo bw'ama radio rero kubw'ivyo twahuye mu ma conference menshi twahuriye mu biteramo byinshi byo byose twahuriyemo ni ibintu nufata ko nahagiriye umugisha udasanzwe kuko nk'urwaruka yamaze kwirwaruka rwamaze ndi mu rwaruka rwamaze kwitahura kuko kumva ko umuntu agomba kugira gute kubaho atabeshejeho na diplome gusa yaronse ahubwo ko haruhande ya diplome umuntu aba yararonse ko hari n'ibindi bintu umuntu ashobora kugira gute ashobora gukora hamwe ibintu bikagenda neza so je nko ku izina rya Edison ndayahoze ndacyari muto kandi si ndi muto ndi umwe mu bana batavukiye mu gisagara cya Bujumbura navukiye mu gihugu hagati na cyane cyane mu ntara ya Makamba nubita muri commune Vugizo rero naji Bujumbura na cyane cyane kwiga kujya kw'abandi biga nkiri muto muga mu nyuma bicaye bangombwa yuko hari ivyo ngomba na cyane cyane gutanguza rero maze gukora ibitari bike na cyane cyane nkorera igihugu canje canyibarutse cyo Burundi bivanye nuko indongozi zamaze ziriko ziraduhimiriza zitubwira ko hari ivyo tugomba gukora kugira ngo twiteze imbere biciye mu minwe yacu rero ntarandiriye abeshi muranzi cyane cyane ku masamirize murananzi cyane cyane kuntuze ko kuri Facebook page Facebook ntimi imana ko mfise aba followers benshi urukundo munyereka mu hano mu Burundi hanze y'igihugu nshatse kuvuga nka East African Community namaze gusoka igihugu bivuye na cyane cyane ku mwete nubwira twa turiko turakoresha haruhande yaho nkomeza guhimiriza abana bari ya muri bikabiko ipage Facebook iherutse gutanga na cyane cyane faranga muri make tumaze kuronka twaraherije imitahe aba jeune batatu harimo witwa Alain harimo no witwa Philbert ndetse na Pegas yavuye mu ntuzeye ni muyinga bararonse imitahe na cyane cyane biciye kuri page Facebook cyane dukoresha mwarabibonye rero hamwe n'ivyo ni ntambwe idasanzwe yo kumva hari aho twavuye naho tugeze rero benshi turiko turakora baradusavye o Edison haruhande ya page Facebook koresha na YouTube haruhande ya Instagram akoresha YouTube haruhande yukora kunsamiriza YouTube turagukeneye cyane cyane uzura duhereza amakuru atandukanye y'ubuzima bw'igihugu kugira ngo komeze kwamamaza ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi haruhande yaho baranatubwiye ati raba kandi aba artiste kugira ngo amakuru yabo uzira duhereza ku mwanya ndavuga nti okay ibyo byose tugiye kubikorera ko mu ntumbero yo kugira ngo twumvira abadukurikirana hamwe n'ivyo nubwo hari abadukurikirana nagize nti reka tugende gahoro gahoro bo barafite ukuntu bihutisha ibintu barafite ukuntu bashaka ko twihutisha ibintu muganda avuga nti gato gato ndazi tuzoshika buke buke bushikana umunsi wa kumugezi rero mu nyuma niho nacengira nti okay reka tugire gutya ntangure nguri ibikoresho kimwe kimwe umuntu mbere kugira ngo nshire mu ngiro ibyo ndiko ndasabwa n'abafana canke n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi rero kano kanya tuvugana TV naregeze kugira coming soon na cyane cyane ku mbuga ndanabitangaza rero TV online ikano kanya na cyane cyane giye kugira gute igiye ku gutangura kandi gutangura kwayo niteka na cyane cyane ku gihugu cyanyibarutse niteka kuri je niteka kugwaruka niteka kubansengeye rero Edison TV show niyo TV online mu bisanzwe nshatse ko ndabatangariza kano kanya ndabwire ko tugiye ku kivi ntabo tugiye kujya ko ntabo tugiye kujya hamwe muntu ze mu mahiganwa competition hari TV online nyinshi hano ku butaka bwo Burundi mugabo ntabwo tugiye muri competition ntabwo tugiye mu mahiganwa ntabwo tugiye kugira gute tugiye gukora kujya tukahura dukora umuntu mbere kugira ngo ibyo tuzokora bizobe originalite ya Edison ko muramaze kubona ko ibintu byinshi nkoresha izina Edison riragaruka rero nayo mpamvu mvuga nti ibyo tugiye gukora tugiye kubikora ku izina rya Edison TV show no kuvuga ko ino TV online ntabwo ari yanje ni yanyu urukundo mwanyeretse kuri page Facebook urukundo munyereka kuri Instagram abari nago munyereka kandi kuri NoTV online no kuvuga tuzobaha amakuru atandukanye amakuru atandukanye tuzojya mu muziki cyane tuzojya mu muziki gusa tuzojya mu gutabariza abantu tuzokwicarana n'aba jeune tuganire na cyane cyane kubijyanye n'ibikorwa by'iterambere tuzoshyira imitwe hamwe kugira ngo turabe ko ikitwama turi ko turahimiriza abana bariya na cyane cyane mu kwiteza imbere byose tubone ko bikunda nta kidashoboka rero kubyivyo Vecti Edison TV show ndazi ko hari benshi bazohagirira umugisha kuko dushira imana imbere mu byo tuba turi ko turakora hama ibintu bigaheza bikabananya bigenda neza rero muri rusange cyanke muri make nuko ndabasaba nk'abarundi urukundo mwanyeretse uko nabibabwiye kuri Edison da yahoze ya page abana nago munyereka ngaha kuri inde kuri Edison TV show cyane mu kugira ngo dukomeze gusangira binabiriya maze igende iko ndabikora kandi kubikora biri gufasha abana bariya nkuko maze imisi mu yibona mu comment ndetse no mu bamaze kugira icyo barose kubyo tuma twaronse rero kubyivyo iterambere rizo bakuri Edison TV show n'iryo terambere rizo shwara urwaruka rutandukanye sinzokorera intara yanje gusa amakamba nzokorera intara zitandukanye na cyane cyane z'u Burundi rero hamwe n'ivyo ndaryohewe cyane ni umunezero udasanzwe kumva ko ivyo narimaze imisi ndiko ndagira gute ndatigitamwe narimaze imisi ndiko ndirukangamwo kuba bigize gute kuba bigiye gufata inzira kuba bigiye kugenda neza rero nta kindi ndabasaba no kugira cyo no kwita mu rurimi rw'icyongereza akunda kureka subscribe haruhande yaho like na cyane cyane mu kuyikunda ukanayikundisha abandi share no gusangiza ino link abandi hamwe ibintu bizogende neza rero ni kugira abone mu kiyabonesha akubwinshi ndabantu mubonye link ntimuze mwumve ko mugomba kugira gute kugurura ama TV online ni gusa yo hanze y'igihugu ahubwo nukumva ko na ama TV online hano ku butaka bw'u Burundi mu ariko arabahereza inkuru nziza niwaza ko azobara kajyo kugira ngo ibintu bifate inzira azobara kajyo kugira ngo ibintu bigende neza rero hamwe n'ivyo numunezero numva ntafise uko nobisigura mubane natwe abarundi mubane natwe abatanzania abanyarwanda abagande abanyakenya ndetse n'ahandi cyo ndabemereye nuko ntazo kwigira ndabamaramaza mu gihe nzoba nkihumeka impemu z'abazima nzokomereza kubahereza amakuru meza amakuru ameze neza rero hamwe n'ivyo ndabakunda cyane Jovuze Mboku love you so much rero TV online ngiyo ibisigaye tujye gutangura kugira gute kubahereza ibiganiro vya kanovera ciao ciao ndabakunda.